Molweni ke igama lam akhona ndiyanamkela nakule ividiyo. Into ke endawuthanda ukuthi siyenze kukuthi sibuyele ke mhlawumbi siphinde sijonge naziphi na izinto ezinokwenza noNxantathu. Ekuqaleni ke besiqale safunda ke ngoNxantathu lo, masizobeke uNxantathu wethu. Into yokuqala bese siyifundile yi-perpendicular bisector. Perpendicular bisector ke ngumgca oxwesa icala likanxantathu wethu. Nantso i-perpendicular bisector yethu icanda kubini. Siphinde ke ngoku sizobe enye i-perpendicular bisector. Ngumbindi ke lona weli cala ibe yi-perpendicular bisector. Lo mgama ke ulingana nalona umgama. Masiphinde ke ngoku senze omnye ngumbindi weli cala ke yincopho esembindini. Sizobe ke ngoku i-perpendicular bisector yethu. Lo mgama ke uyalingana nalo umgama. Into yokuqala besiyifundile ke le, saphinde safunda ke ngoku uba ngaba apho zonke ezi perpendicular bisector zidibana khona ke umbindi ke lo le point ke ngoku zidibana kuyo eyodwa ke kuthiwa yi-unique point ngesiNgesi. Lena ntsika ke ingumgama olinganayo kwikona, umgama osuka ke ngoku kwikona uyotsho kule ncopho nayo nomnye umgama osuka kuleya. Ngenxa yokuba ke ngoku ungakwazi ukuzoba ke ngoku isanqa esihamba ke kuzo zonke ezikona zalo nxantathu wethu. Ize ke ngoku esi sanqa sizotyweza, sawubiza ke ngoku le ncopho yethu isesiphakathi apho ke ngoku i-perpendicular bisector zidibana khona, sawubiza le ncopho ke. Okay, mandikubhalele phantsi la magama ke. Perpendicular bisector icanda kubini ke amacala alo nxantathu. Size sibize ke ngoku le ncopho yethu ilapha esiphakathini, siyibize ngoba yi-circumcenter. Lena ke ingumphakathi wesanqa sethu. Ungabiza ke ngoku esi sanqa sethu ukuthi yi-circumcircle, circumcircle okanye circumscribed circle, isanqa sethu esisotywe ke. Ize ke ngoku umgama phakathi kwe-circumcenter neekona zethu, loo nto ibizwa ngoku ukuthi yi-circumradius. Enye into ke ngoku ebesithe sayifunda nokwayo, ndifuna ukuthi ke ngoku ukwazi ukohlula amagama la siwabizayo ke apha. Mandiphinde ndikuzobeleleko omnye unxantathu wethu. Enye into ke ebesikhe sayicinga, kwenzeka ntoni ngoku uba ngaba besinocanda i-angle? Asithethi ke apha nge-perpendicular bisector ecanda amacala ecanda ke i-angle. Masicande ke le angle yethu ilapha, masicande le angle ke izawulingana nale i-angle. Siphinde ke ngoku sicande kubini le i-angle. Ngoku sicanda i-angle not amacala, hayi amacala. Masicande ke sithi le elicala nelicala, le engile nale engile zizawulingana. Size ke ngoku sicande kubini ke ngoku lena. Siyazi uba le engile nale iengile ziza kulingana. Sizibiza ngantoni ke ngoku ezi zinto? Siphinde saqinisekisa ke ngoku uba ngaba zonke ngoku zicanda kwincopho eyodwa. Le ncopho ke ingumgama olinganayo kumacala onke ke ngoku alo nxantathu. Uba ngaba uyacanda ke lo mgama lo ulapha uza kulingana nalo umgama weli cala, ize ilingane nalo umgama. Ngenxa yaloo nto ke ngoku ungazoba ke ngoku isanqa esilapha kula macala ke ngoku isanqa esi dibana ke ngoku kula macala sizawubiza ke ngoku esi sanqa ngoba singaphakathi kulo nqindathu wethu sawuthi in circle umahluko njani uba uyawuva phakathi kwe-circumcircle ne-in circle size ke ngoku le ncopho yethu ilapha esiphakathini singayibiza ke yona ke i-in radius lo mgama ke enye into ke ngoku esiphinde sayifunda ukuthi ke ngoku ezi-bisector zethu ke esiphinde sayifunda ezi-bisector mandizobe ke ngoku i-angle bisector yenye into ebesiyifundile ke le angle izawulingana nale i-angle mandithi ke ngoku ndiphawule le point sawuthi ngu-A ibe ngu-B wethu ibe ngu-C ibe ngu-D sifundile ukuba ngaba ke u-AC inyani ke ye-angle bisector ka-ABAD iratio ke phakathi kuka-AB phezulu kuka-BC izawulingana ke ne-ratio ka-AD ku-DC ku-AD phezu kuka-DC le nto ke iye ibizwe ngoba yi-angle bisector enye into ke besike sayifunda andani uba uyasikhumbula zonke nainto sizifundayo ke apho kodwa besisifundile kwiividiyo zethu ezidluleyo masisobo omnye unqantathu ke ngoku endaweni yokuzoba i-perpendicular bisector yabona ke ezi zii-angle bisectors ngoku into endifuna uyicinga ke ngoku sizawunantsika ii-medians ke ngoku ii-medians i-perpendicular bisectors ke bezisuka kwincopho le isesiphakathini ze ngoku zecande amacala le amacala ziwacande kubini ngoku xa sithetha ngee-medians ke ngoku sithetha ke ngoku ngeencopho ezicanda kubini amacala ziye ke ngoku apha kwikona kodwa ke ngoku azikho perpendicular masenze i-median ke leyo isuka ke ngoku kwincopho ephakathi kwecala nantsi yabona ke ngoku ihamba ke ngoku idlule kwiikona zethu ezibizwa uba zii-vertices i-vertices le kona ke ayikho perpendicular siyayazi ukuba loo mgama lona uyalingana nalona umgama siphinde sisube ezinye i-medians nantsenye i-median ngumbindi ke lo weli cala lethu i-median izawuba njena eli cala lilingana neli cala masizobe inqumla ke ngoku kwikona yethu i-vertex ize ke ngoku lena yona nakumbindi okanye isiphakathi okanye incopho esesiphakathini salo mca seli cala ize ke ngoku ze zidibane ke ngoku as medians kwesi siphakathi eli cala lilingane neli icala ubude bazo buyalingana kunento ke onozazi ke nge-medians uba uzoba ke ngoku ii-medians ezintathu zidibana kule ncopho yethu sesiphakathini itsho ibizwe ke ngoyona uba yi-centroid centroid uba ngaba ke ngoku ibingunxantathu ke lo ofaniselanayo ize ke ngoku ijikeleze ibiza ujikeleza ke ngoku apha kwi-centroid yethu loo nto ke yinto yakwi-physics ke leyo ibizawujikeleza apha kwi-centroid ijikeleze ke ngoku masidlule ke ngoku yabona ke ngoku ezi medians ke ngoku into funeka uyazi ukuthi yahlula ke ngoku zahlula lo nqandathu wethu ke ngoku atsho abe noonqandathu abancinci abathandathu besike sayenza ke kwii-videos zethu yabona ke ngoku abanqandathu bobathandathu ngamnye ngamnye ke bane-area elinganayo bebonke enye into onoyazi ke ngee-medians kukuba apho ke ngoku i-centroid ihleli khona i-medians ke nganye ke i-2/3 kude ke malunga ke nelinye icala i-2/3 malunga ke nendawo okanye indlela yale median. I-ratio ke ngoku izaba ngu-2 ongaphezulu kuka-3 mhlawumbi. Enye into obunayazi ke nge-medians bikukuba ke beyi-medial triangle. Medial triangle ke yintoni leyo? Asithi ke ngoku senze incopho ke ezamacala, i-midpoints zamacala onke uze uzobe ke ngoku unxantathu odibanisa ke ngoku ezincopho. Sibiza ke lo nxantathu lapha esiphakathini i-medial triangle. Saphinde saziqinisekisa ke ukuthi ke ngoku i-medial triangle yahlula ke ngoku lo nxantathu omkhulu abe ngonxantathu abancinci abane abane-area elinganayo. And futhi ke ngoku abanxantathu ba-congruent. Xa be-congruent ithetha ukuthi bayavumelana. Saphinde sakubonisa ke ngoku eli cala, manje ukubonise ke ngeminye imibala, eli cala eli li-parallel okanye ke liyafana neli cala. Eli cala lifana neli cala, eli cala lifana neli cala, uze ke ngoku ube neli cala lona lifana neli cala lalo nxantathu omncinci. Apha ke ngoku obu bude lo mgama ke licala lalo icala nalo umgama lilicala. Yonke ke into endizama ukuxelela yona ukuthi zozone ke abanxantathu bayalingana. Saphinde ke ngoku sathetha ke ngee-altitudes zonxantathu. Manje kuzobeleke unxantathu wethu. Apha ke ngoku ndizawusuka kwikona nganye, andizuya ke ngoku kwisiphakathi. Ndizawuzoba ke ngoku ukuthi yicande perpendicular ke. Ayithethi ukuthi ke loo nto icanda ke ngoku elinye icala. Ndiphinde ndikuzobele enye i-perpendicular engacandi ke ngoku eli cala kubini. Phinde ndizobe enye i-perpendicular engachazi ukuthi ke icanda kubini eli cala. Size saphinda ke saqinisekisa ke ngokuba i-altitudes ke zalo nxantathu, altitudes ke yile migcangqibo okuzobela yona, nayo ke zidibana kwincopho eyodwa, unique point. Le unique point yethu ke ayithethi ukuthi akunyanzelekanga ukuthi ibe sesiphakathini salo nxantathu wethu, ibe sesiphakathini ngqo salo nxantathu. Le ncopho yethu ke ibizwa ngokuba yi-ortho center. Ndiza kushiya ke apho, ndiyathemba ukuthi ke iza kunceda okanye seyikuncedile. Siba i-median iyahluke njani kwi-circum center, i-centroid iyafana ne-circum center, i-angle bisector zahluke njani kwi-median, njalo njalo.